Asibelele sibongele uyithanele igama uphasa oningi sibe ngokuyithoba sibe ngokusehlisa sibonga ithuba sibonga ukulondwa uNkulunkulu ekulonde uNkulunkulu ekuvikele nawe uNkulunkulu evule iminyango sikhulumela ngamaphupho amabili amathathu namhlanje sikhuluma ngephupho la lika my lady Linda Mkhonto uthi ke amen pastor wethu uhlale ngephupho angigibele idebhisi eyiningi asiyibeki kanje nake uthi la uphupha ekhuphuka idebhisi uPaul lo luhle kakhulu noluvamela ukuthi mhlawumbe ngabe kusho ukuthi uzothuthuka noma uzokwazi ukuphumelela empilweni ngenxa ke imizamo nokusikhandla kwakhe. Uma uphupha ke lamhlobo futhi ukuphuka idebhisi nalolu uphawu olungaphinde lukhombise ukuthi wenze umzamo odingekayo noma usikhandle ngokwanele ukuze ke uphumelele. Futhi uma uphupha la ukuphuka idebhisi kungaphinde kusho ukuthi uzophumelela ezinhlelweni osuke uphezwazo njengamanje. Yena futhi uma lady Linda Mkhonto uphinde waqhubeka la wabuza ukuthi egcineni bengibele itebhisi lezi ke ezihlala abantu mabubheke ibhola okay ama grandstand ngulika George uma uphupha la uzibona mhlawumbe uhleli kuma grandstand into oqala singaba lokuthi ama grandstand uPaul ngaba yisexwayiso nolungasho futhi mhlawumbe uzohlazeka emphakathini ngenxa yomuntu mhlawumbe osuke seduze nawo futhi ngaphinde kusho ukuthi ungase mhlawumbe ubhekane nesikhathi esinzima esizokwaziwa kodwa abantu abaningi abakuzungezile empilweni kanti futhi la uma ukuba mhlawumbe uhleli kona lama grandstand kungabuye kuchaze ukuthi mhlawumbe umuntu okukhonze ubumbano noma ukuhlanganyela nokuxhumana nabanye abantu abanombono owodwa nowakho noma umbono ofana nowakho kanti futhi esingakubalula ukuthi uma umhlupho kwenzeka uphupha la ukhuphuka la noma uhleli kona ke lama grandstand kungabuye la kusho ukuthi wena ufuna ukujabulisa abanye abantu noma ke umuntu othanda ukubuka nje empilweni nontanda ukubuka yabo kanti ke yena futhi uma lady Linda Mkhonto uphinde wabuza la ukuthi lesikhathi ekhuphuka ubesethola ke ngamafoni agcwelisake wabuthi esingakubalula ukuthi uma kubo uthola mhlawumbe ama cellphones amaningi uphawu olungasho mhlawumbe inhlanhla lingabe lisho ukuthi unomqondo sabalele noma lingabe lisho ukuthi uhlala ukulungele ukulalela iminye imibono neziphakamiso zanoma ubani osempilweni yakho kanti futhi uma uphupha la uthola ke ama cellphones kungaphinde kube uphawu olushintshisekelo onayo yokuxhumana nabanye abantu noma kungasho ukuthi kumeleke noma kusho ukuthi kunesidingo sokuthi awuxhumane nabanye abantu mhlawumbe abathile empilweni ngokushesha kungenzeka kunabantu ofuna ukuxhumana nabo manje empilweni ngokushesha kanti kungaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka ke uphambane nabanye abantu ngokwemibono ngenxa udoba lamafoni lapha phansi ikona ke singachaza la kanti okunye futhi akubuzile yena uma lady la uthenga isikhathi seqile uthole amafoni esehla ke manje esehlela pha esehla kuma grandstand asikhulume ngako la uthi wabe sethola isikhwama esimnyama uma uphupha la kungukuthi mhlawumbe uthola ke isikhwama esimnyama kungaphinde kube uPaul ubika kakhulu olingabe isexwayiso nolingabika mhlawumbe iyinkinga nezinye izicayi ongase mhlawumbe uhlangabezane nazo empilweni kepha futhi ke la umhlobo uma uphupha la usibona lesi sikhwama esimnyama sisihle sijabulisa futhi sithandeka uPaul uba luhleke lapho nolingasho ubukhona bukaNkulunkulu nolungasho ukuthi mhlawumbe kunezinto ongahle uyithole maduzane kanti futhi la uma ungathi usuphupha wehla kuma grandstand uphupha wehla kuma grandstand noma uphupha wehla estebhisini wehlela phansi uPaul lubi olingabiki ukwehla ngokwezinga lempilo noma ukwehla kwedumela lakho emphakathini noma kubantu osene nabo ngaphinde kusho ukwehla kwentshisekelo nomdlandla wenqubekelo phambili mhlawumbe nokwehla kwesasasa kokwenzayo empilweni asibambe lapho inkosi sowaphinde sibuye futhi siqhubeke sichaze ngoba amanye siyabonga ithuba uNkulunkulu ekulonde uNkulunkulu ekubusise mina ke ngokuxolanya uPastor Nyingi inamba yami ikhona igcineni uyangifonela ngaze ukuthi angifonelwe nje ebusuku ngoba phela ebusuku sekuleni kodwa uyafona isikhathi ongifonela ngaso makusebusuku ngo7 isithini usengisayibamba ngo8 usengisayibamba kodwa ngale ka8 ngaza kwethu lapho ufuna kube kungukuthi sekuemergency kodwa ngicabanga uemergency angakho maphupho guys ngiyangifonela from ekuseni till ngo8 ebusuku ngiyayibamba ifoni baphendula abantu mangokuthi la ku YouTube angikho mhlawumbe yes ngiyamfonela ngo-WhatsApp kanye kwethu lo ngicela noma ngo-WhatsApp ngomoya wabo ngifonela siyabonga.